members to join us. I'm ahead of my program.
White-hearted people.
An overview of some of the kōrero that we will discuss this afternoon is around the importance of Māturanga Māori. Bringing Māturanga Māori to the forefront of our conversation today, reminding us of those things which are intrinsic, those things which are our tuapapa, the foundation of why we exist and what we need to protect. Just as we heard from our kaikamariki, our next generations are very clear that Māturanga Māori is important in this space. So with our experienced practitioners, our mātanga, our tangata kaitiaki, mahi ana ki roto I ngā repo, me ngā awa, me ki ātou ene, ngā kairangahau, koe tāku inoe kia pātai I etahi o ngā pātai pēnei, and then let's explore what Māturanga Māori looks like in addressing or being a part of the solution around climate change, and reflecting on also the recent Waitangi Tribunal report released last week on freshwater and geothermal. We'll touch a little bit on mana whakahaere. Not the detail of the report. We're still, you know, it's a large report, so we've got a lot to understand. But actually, what does mana whakahaere look to you in your world and in your spheres and moving forward into the future? Hearing from our young people also, really, really keen to explore what succession looks like for you in your mahi. Do you have kaimahi, have some interns, your juniors that are walking alongside you and growing at the same time? So let's explore those kaupapa kōrero. Nō reira, tuatahi, ka hoatu te rākau ki a pe te matua tohe o stālone ka hoki mai tēnei taha, ka mihi atu ki a pe. Me ki, mō tēnei taonga, tō tātou kōhatu Māori, nō reira kei a pe te wā, ki te kōrero e paha kō aikwe, me etahi o mahi, ki roto I enei mahi tai o. Kia ora. That I'd like to ask. And the structure of our panel is I'll ask a question and then we'll just get each of you to respond and provide your whakaaro. And we might go back to you as we have this conversation. We've got a bit of time. Mata Tohe, your view on Māturanga Māori and the importance of Māturanga Māori te hikoi tahi ki te pūtai o Pākehā, te hikoi tahi e mea tuitui, kia na o whakaaro, te mea koroho, tātou, ia di, e kōrero ana ki te āhua o te tūtū, pehe o whakaaro, ki tā te pūtai o Pākehā me te Māturanga Māori. Kia ora.
Noho mai tēne taha, hei ki mata ka whai na ka tēra tā, a mō au ki hanga nama kōru. Hoi nō rā, āku whakaaro e pāna ki te Māturanga Māori. Kia hau, e maha ngā kōrero I mahi o mai nā I ngā tātou mātu tūpuna kia mātu, e pāna ki tai au. Ki ngā pūrāka, mena tātou hakarongona ki ngā pūrāka te roto, I ngā pūrāka te rongo, ki te hakatika ngā mahi ki roto ni a tātou.
Kia rūtu tūra pāna. Kia mai na hihi kui kia mātu.
a whai tuko kei mai rota te reo. Rota te reo Pākeko, hana tate te 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 kore. O hakarapa te reo. So I just want to go back to the Māutaranga Māori. And I've always believed that Māutaranga Māori is in the pūrāpa that's been handed down by our tūkuni. The answer's always been in you. A pa peha o kore. You know, kei ropo, I wena kore, ki te haka tika ia tātou. Kei ropo e te tahi rōku, ki te noho tahi, ki te Māutaranga Māori, me Western Science. E noho nau I roto tēnā rōku, ka kite au, harihauke tūno o rite ana, ta tātou hiko. I roto rana, tēnei nā te pōhatu I tuku mea mai. E kona au kohona te pōra, kakara kahate e mua, mo te pōhatu. Ka puta, te, puta mai te, te e mua, ka mai te petenia. Me piri pono koutou ki te kaupapa. Me piri pono koutou te wairo kei roto I te, I te kohatuna. Ke kona katoa ma kōrono kei roto I tēnā kohatu. Tai atura ki te kete, te runga te kete na e pāna ki te niho tarifa. Ke kōrono na mo ta tātou ngahere, ke kōrono na mo ta tātou awa, ke kōrono na ki ta tātou whenu. Ma te kaitia ki te kete na I te kohatu. Ma kei roto wēna, mena tātou e whakarunga tuka ki ta koro. I ngā kona waku mātua, I tupu mai koe I roto te whenu. I puta mai koe ki runga te whenua. Ka poi poi ake koe runga te whenua. Ka mate koe runga te whenua. Ka hoki koe ki roto te whenua. Ko te whenua ko hau, ko hau ko te whenua. Koe wei nga tahi wa kore.
So Matua Miller, the question is in terms of your view on the importance of Māutaranga Māori and some of the challenges we find in trying to translate or traverse that gap
ourselves and Western science. Matua, Tohe, touched on it. What are your thoughts? Well, we just experienced in January this year to do a tunnel survey over 33 kilometres from the Waira River. For me, it was the year a long time back, and so, you know, it's still a learning factor for me. For a couple of younger fellows we had with us, I think Jesse is still here, around about 40 years old, he's not. But two young fellows, so, you know, say with our tonne industry, for instance, all our māutaranga Māori is gone, particularly over in the Waira, over in that, not so much where Tohe comes from, up in Matauranga. It's like going back in time when you get up there. I had to reconnect these two young fellows, and they certainly were after 3 months of healing. We experienced these sort of things where, you know, God bless them, with all of their Western science, you know, telling us how to take the oculus out and can study it there. But in the old days, we sort of had a pretty good idea how old a tuna was, you know, an 80-year-old tuna. Things like just the methodology of Western science today. Now they use an electric fishing. My mum just passed away. She's 90 years old, and she just passed away a couple of weeks ago. And with her, we all heard my part of Māori Pākehā. But so some of these tonga that we caught were 80, 90, 100 years old up in the secluded parts of our streams. We had a good recording work out with these young fellows. You know, would you use an electronic fishing to, you know, and shock your grandmother? Because it's literally, you know, a fire tunnel. You know, and they considered, no, you know, that we, in the future, with all of our service, you know, we will maintain our old ways, you know, get you with a heat and ponga, you know, and we'll study our tunnel that way. But, you know, we have to learn, of course, we need to learn Western science. Māutaranga Māori. But yeah, it's a huge disconnection for us, you know, since the commercial industry started around the mid-70s. Now, Māori don't even have a taste of tuna in it. And here in this room, you know, last tangi we went to, big tangi, there was no tangi. We often see that, so we've got to reconnect and try and do it our own way too.
So Dee, in hearing that and thinking about the reclamation of Matauranga Māori or seeking to revive some of those traditions and from your mahi rangahau, what's your thinking around the importance and knowing that you've already spoken on the challenge of integration versus interweaving, your whakaaro on our next steps? And in fact, you've already spoken about young people. Us 40-year-olds are your interns. So it's good to hear that you've got some younger people on the waka. What are your thoughts, Dee?
Tuatahi, e mihi ka ora, tēnei kia kūpa. Kei a kutāpa, ora nei ngā mātanga o tēnei o ngā pāpā kōrero koe kē te pepe. E noho waha mūnei, reclaiming that space as well, reclaiming that space of feeling confident that we can instill in our tamariki the value of building Matauranga. And I think Matauranga Māori for me, or Matauranga Hapūpa iwi, is something that's fluid and it's not fixed in time. And that's what I think a lot of my Pākehā colleagues think, is that it's a Stone Age body of knowledge that is captured back in 19th century, and we're trying to revive it here in 2019. Yes, it's that, but it's also our mātauranga and our kōrero that we're trying to draw and collate and collect and share from today going forward. I think we need to reclaim those spaces and we need to be confident in that, and I think that our rangatahi, tamariki mokopuna, our waipe kōrero, not of we need to trust the men to take on the roles and the responsibility right now, because tomorrow is never promised. And yes, you're right, we are, as rangatahi, we met with a number of obstacles when we are thrust into these positions of leadership and design. Often we met with, I kapai rangatahi hari, and I just think that we need to give our rangatahi a lot more credit, a lot more space and place to take up these responsibilities, to reclaim our mātauranga in the ways that they know. Incredible. Just to share, I had the opportunity to meet with 8 Ngāru Hinerangi on Friday night, just gone at home. We met on our maunga and we shared kōrero at dinner, and we shared all this kōrero about the future of our iwi. What does it mean as a rangatahi to be engaged? What does it mean as a rangatahi to work for and serve their people? And blew us away. As researchers, we were blown away, and as early of home, we've grown up at home, totally blown away. And I felt really excited and confident that our rangatahi are going to take up these positions within our iwi. We talk about rangatahi maere. Within those sorts of organisations and institutions, we're in the same hands. So, yeah, I think reclamation lies with our rangatahi.
Thank you, Dee. Beautiful. My 12-year-old Waibiridangi is one of the tamariki that has her science fair upstairs. She was too whakamātiki at one stage, unlike my nephew Kaya. But in being with her on the awa and watching her reflect the kōrero that she had learnt alongside Mata Allan Hallliday, who was not here, he's unwell. He's left earlier this afternoon. It was really interesting to see the way with which young people absorb the kōrero. Your mama, did you know that the government pays for the fencing alongside the river right now? And did you know that it's going to go soon, so all the farmers need to go and do the fencing now? Oh, kia ora tātou. You know, so tō rātou kakama, māia, te hopu I ngā kōrero. When they are in kui, they are absorbing. And then it is in time that the kōrero will come out and flourish within them, whether it's, you know, later in life, or when they're called upon to do the mahi. Tō reira whakihatu kia koe, and that small focus group that you had, that's quite interesting and exciting to know that we have a new group of young people coming through. E te matua tohe, climate change, for us inland people, what's your thoughts in terms of the change? Te huringa o te ao. I te mea, kei roto I ngā awawa, ko rerike, te haere o te awa, a te eke mai o ngā tuna, e rā omo āwaranga ko te huri o te ao, te whakamahana i tō tātou ao. Kia hau mō whakaamo e pāna ki tērā, me tō kitenga ki roto I o hikoitanga ki runga I te mata o te whenua. Pēhau o whakaamo.
Ourselves is actually the one of the taka. When we know it's hot, we start to strip off. O ti mata te mau pōpai, o mohe tātou ko makariri kai. O ri te wa tātou tīnana ki te global warming e kōrero he anu. But me huri tātou ki te kōrero. In a pūrāko, e whāna kia rani nui rau ko papa, I wanna tamari. E reira te hara I Wainui a rātou, ka haere mai a tāne I te wehe tāna mātu, ka haere mai a tāwhiri ko waikua ki te wehe oku, koe ka hamahama kia koe tahau. Ka haere mai a ruamoko, ka mea ruamoko, I kāhau I whāna mai, I whāna mai I runa tēne au, kautaka tūkino kia kautau. Nā. O ruamoko tēne. Tāwhiri mā tēnā, o tāwhiri tēnā. Kuna whakaro kia koe nā timono āhuatanga ki riti a tātou pāne ki tēnā mētaka rūtu kīnā. Ko pā mai nāno tēnā mātai rūtu a tātou, te tīnā tāko tēnā. Ono e hare tūna, ono e hare tūna. Ono ta mātu mai, he teaki. He teaki wa tātou au, he teaki wa tātou tāwhiri.
Kia ora, kia ora. Matua Miller, I want to ask you about the resource management. Matua, you're a rihi mana. You're on our rivers, and you are actively holding the power holders to account for their poor monitoring. What's your whakaaro in terms of, so we had the report come out last week, and it says that the Resource Management Act is monocultural. It does not help us as tangata whenua to hold those people, te mahi here, ki roto I ngā awa,
and the
Get a variation. The variation is where we've got 500 cubic a day, 500 cubic meters of water a day, but we've got a 5-year period. And the company says, well, I want 2,500 cubic a day, and that's the connection we have. We want it for 30,000 cubic meters. So we can get out of the council deals. That's a variation of my change. So the RMA is a huge report. The latest documents should cover everyone. Māori fortunate to have representation in Māori representation with the new policy that's been put out there. People will be able to leave. People will be able to watch the next year. There are 20 out there. And I think there's 11 that have come out again. We'll be fortunate to be involved in the policy.
Representing our local and all of us with the people of the
Thank you.